ANOM de tituru Ewa tururu ANOM de tituru Uja tururu Owe mbuji oba Emeri womuwa ANOM de tituru Meri bukuru ANOM de tituru Ewa tururu ANOM de tituru Uja tururu Owe mbuji oba Emeri womuwa ANOM de tituru Meri bukuru
Gozo na biawo Udu na biawo Mbulelu na Jobula tulunu Owe mbuji oba Emeri womuwa
ANOM de tituru Meri bukuru
Iyo sore nirome ANOM de tituru Yo soro wa chobubo Yamewa Jobu la tulunu ni Mowe mji yoba
ANOM de tituru Meri bukuru
Yes sir! When men are cast down, I will lift you up. When men take a sail against you, I will blow it off with my very wings.
ANOM de tituru, Meri bukuru.
Iyo soro nirome, ANOM de tituru. Your sorrow was your boy, Yamewe. Ujobuna tununu ni Mowe mji yoba
ANOM de tituru Meri bukuru
Jesus, Oba Tobiye, Abiala o Nimendu. Jesus, Oba Tobiye, Noni Mendo ta. Yes, sir. ANOM de tituru Otu akwa onye nwa anyị kwuru Uche ọbụla atụnụ unu Egwu ọbụla atụkwala unu N'ihi na emeriwo m ụwa Ihe ọ soro enyi ro ya mee Egwu atụkwala unu Ọ bụ n'ebe ị na-azụ ahịa Obinna ezinụlọ gị Obinna ebe ị na-eje ozi Mụ onwe m nọ n'etiti unu N'ihi nke a Egwu maọbụ ụjọ ọbụla atụbara ANOM de tituru Egwu atụrụnụ ANOM de tituru Ụjọ atụrụnụ Mụ onwe m bụ Jehova Emeriwo ụwa ANOM ETITI
Mary Bukudu
Onala Rekuri Baba Ori Baba Kuri Mayela Reku Enjeni Kuria ANOM ETITI Mary Bukudu. Yes, sir. Jesus, Oba Tobie, Oba Talani Mendum Ta. Yeni na ba wogo. Thank you, Jesus. Ya hajuru si onye geme. Ya kome wurenyem. Ihe siri kadi wonfe ni mendum. Hallelujah.